nsabana benshi uno musi ni pare imyotsi myinshi ngidi nyinshi.
Ma che sa kataraboneka kataraboneka mungu wangu we bakunzi ba Isaac TV ibintu jewe ndiko ndabona ibintu jewe ndiko ndibonera n'amaso yanje hamwe na hamwe nibaza yuko ari ndoto nibaza yuko atari ibintu biriko biraba ahubwo ari ndoto nibaza yuko nkigisinziriye neza na neza mu gisagara cha Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi abasore bacu babiri bo baririmbyi barahaturiye hariko haraka kizinyamwoto zabuze kugira ngo zize kuzimya umuriro ki ni LG Oleg ayojije kudusorera igisasu inyuma y'amasaha ane aheze indirimbo yiwe boss ayishize ku mugaragaro.
You already know. One word.
Aho rero nkababwira neza yuko ni akataraboneka mu bisanzwe indirimbo yiwe iri kwitwerekana neza yuko uwo musore wacu yari yari reserve kugira ngo yereke abaririmbyi b'abarundi yuko atawo mujya hejuru nk'uko nawe nyine abyivugira yuko ari ugwego atawundi muntu n'umwe ashobora kumujya hejuru. Mama indirimbo boss imaze amasahani ayagiye kuyisohora ayagiye kuyishyira ku mugaragaro aho biboneka neza yuko umusore OLG Orec yari yiteguye neza aho biboneka neza yuko amasanamu ateguwe neza kandi aho biboneka neza yuko ariko araha ama success cyangwa ariko hari kwavugamo abantu benshi basanzwe bafite ibyo barongoye hano mu gihugu cy'u Burundi nka Willy Nyamitwe aba boss batandukanye nka baziranotse
tumenyane ziranotse tumenyane
ba Vinera ariko aravuga abantu benshi batandukanye cyane gose biboneka neza Orec ku masanamu turiko turabona igikorwa n'icyari gisanzwe ni igikorwa biboneka neza yuko yagiteguranye ubwira bwinshi kandi biboneka neza yuko OLG Oleg ibyo yadusezeraniye yuko uyu mwaka atagiye kutworohereza koko nagiye kutworohereza nagiye kutworohereza kabisa mu ndirimbo yiwe aho yashatse gutanga insobanuro ivuga yuko nubwo umuboss nubwo wogira ibitaha hanze kirazira gutunga mpaka wibagire abavyeyi bakuvyaye aho masanamu twabonye agiye ruguru kuraba abavyeyi agiye kubaramutsa OLG Orec abana biwe baguma bamukurikira inyuma baririmba. Mama ariko rero igitangaje nababwiye yuko ari abasore babiri bagiye batandukanye bahejeje kudusohorera ibisasu bahejeje guturira hano mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane muri industry ya music. Abona se abandi rero ariho abandi basore nshimye kubavuga bose nshimye kubashyira hamwe kubera ko bisa nkaho bari mu mashindishano ndakivuga uko nyine bariko baragerageza kwerekana icyo novuga mu kirimo cy'igiswa ngo nani mkali la vache original iya nka yacu featuring na Double J from Birdman Boys aho bahejeje nabo nyene gusohora mu mwanya umwe n'indirimbo ya Orec bakaba basoreye hamwe indirimbo bise ngo hahiye
erega turahaturiye hahiye no
mbega ni hehe hahiye bashe tukuvuga iki biriko bigenda gute mbega yuko amasaha twabonye yuko OLG Orec ku ndirimbo yiwe boss yasohoreye ko yayishyiriye ko ku mugaragaro ni nayo masaha abo bahungu la vache original pamoja na Double J B from Birdman Boys nibona bashoboye gushyira kuri uwo mwanya nyene indirimbo yabo mu yandi majambo rero mu makomantari menshi y'abafansi ba industry ya music bariko biyumvira ati mbega hagati ya la vache original featuring na Double J hamwe na OLG Oleg umusore wacu mbega nigiki bo bashaka kutwereka boba bari ko barashaka kugira boba bari nko muhiganwa boba bari mubiki ibyo rero bikaba byashoboye kuzazanira abafans ba OLG Oleg n'abafans ba Lavache Original Alvin Smith na Double J bakunzi ba Isaac TV ndabamenyeshe neza yuko izo ndirimbo zibiri uyu mwanya nizo ziriko zira turira nizo ziriko zira buza amahoro nizo ziriko zira vuruga kino gihugu cyacu cy'u Burundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura ndabamenyeshe neza yuko abantu bamaze guta agashambara bariko barigina izo ndirimba aho biboneka neza yuko kuri izo mpande zibiri zose zitoroshe mbega ibi bintu bigiye guherera he mbega boba bari mwihigano mbega ko bashiriye ko indirimba umwanya umwe zabo zose mbega ibi bintu byo babizoherera he kandi ikindi nacyo cyaciye gitangaza benshi amavius ari ku ndirimbo boss ya Oleg n'amavius ari ku ndirimbo hahi ya Alvin Smith na Double J yose arangana kandi mu mwanya ungana mbega abasore nigiki cyo bakinye kinyegeje inyuma ya mbega bagomba kutwereka iki bakozi ba Isaac TV gumana natwe icyo tubasaba gusa ni uguma mufitenda kuri subscribe share na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu amakuru yacu agume abashikira kandi med kandi twongera tunabamenya neza yuko tugiye gukurikiranira hafi bano bahungu uko ari batatu uko bari mu mpande zibiri zigiye zitandukanye kandi biboneka neza yuko bose batoroshe tugiye gukurikirana ino nkuru yabo tugiye gukurikirana ikinyegeje inyuma ya bino bisasu bahejeje gusohora by'indirimbo hahiye na la boss mama ndabamenyeshe neza yuko ibi bintu bifise aho biriko birabandaniriza yes ni MC Eva kuri micro mutima wa Burundi murabizi neza yuko ndabakunda cyane kandi murazi yuko ndabitayeho kandi murazi yuko nguma ndabazanira inkuru zisugi kandi nibaze yuko niyo yari inkuru yisugi rero naho buta akaryoshye ni gahora mutama ariko ndabemera neza yuko mu mwanya uri imbere ngiye gukurikirana ikinyegeje inyuma ya bano basore hama inze natwe twitwikira umuriro twiyakiriza umuriro
Isaac TV oh.